smoking situation in Emerson. She's out for your brothers, and she's out for your car. She's strong enough that she can break your heart no matter who the hell you are. She might make you right face, she might make you right car. Cause you won't find it, but he's been already keep collecting their scars. You'll never see it coming, you'll just keep doing them this. And she gon' kick that ass like I would apologize for just one else like that. Hey! Your heart right before your eyes. You come on, been crashing to the ground. Anything it takes to turn your side. Say what? Da 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 da